Flesh TV, we shine to progress.
Hello, 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 everybody. Hello, once again, Pizzeria, you come mezane, Zahomori, Hose, Natwe, Ibinubuki, Ibinuni, Umunyenga, Nia TV, Imeru Dende. Of course, this is your TV, Fresh TV 257. Behind the camera, hari. Muhungu wanyu ireri tazo hii jo ni kwandi kuri yo Leonce de Saint de Saint of God Dr. Love aka Diko na kiri abigeme babiri basa n'abatamenyerwe cyane muri entertainment ariko inzira yuko baza kwivuga muragenda mubamenya mumeze neza
ego cyane tumeze neza
mahora murakunda gutwa
eh cyane gwe
eh ko mwaje kwinga jewe
oya bankora bwe ku mukobwa ari vyiza get chose asa nuke mu maso
twenga
eh bavyiza
ngiye twenga bafise na gafosete ku mata musanga
ari
kirenga umwe muri mwebwe nakamubonye
okay
so mwidondore rero abantu badukurikiye kumbure mugire ko muvuganye kibazanye amazina
okay ku mazina yanje nitwa Kaze Carmel hama jeserukira ishengero GFP umuryango w'Imana uri mu gikoko ikorera mu Cibitoke barajya 14 numero 12 sanzuri rongowe n'umukozi w'Imana umuvyeyi Pastor Nyonga Stanley ego
eh ni Pastor Nyonga yaje
ego
eh ikari kwa bamenye neza eh kurundi ruhande
nanje nitwa Kumadina Kaje Keti Enanje nka sengera muri GFB ngango imana mu kikogwa urongwa na Pastor Stanley Nyonga. Ego twa twaje hano mu ntumbero yo kwamamaza igikorane dufite cy'abigeme n'abakenyezi.
Wow.
Ego.
GFB bisigura kimwe matambo yose.
God's family in the business.
God's family business.
In the business. Yes. Eh mucongere nta mu kirundi nawe bisigura umuryango w'Imana uri mu gikogwa.
Ese ko yihutiye kwasigura ko yihutiye kwasigura mu kirundi nk'uko menga mu cyongereza ntigasobanutse neza wo menga hari ukundi kuntu nyine gasawundi
uya ko yatuye mu Burundi
ubivuze ko yatuye mu Burundi ariko rero ni nini na shengera bari mu kantu ka business ubwo nti duba dusanga harimo akantu nyine ka hari ibintu biri ko biravuga mu ino minsi ngo amashengero menshi ni business umva namwe muhisemo na kadoma ko nyine kuca umenga nyine ishengero ryanyu muri ko muradiringa ki business gusumba kudiringa nk'abaja mu ijoro
bon sinzi cyo abantu bita business ariko business mu kirundi cyo bituma twashatse gusubira mu kirundi kubera ko mu cyongereza gisounding abantu bamaze kumenya yuko umengo ni ikintu cyo kurondera amafaranga kudandaza uravyumva ariko kandi si muri ubwo buryo mu kirundi bacita igikorwa business ni igikorwa so rero God family in the business ni gikorwa cy'Imana ego gikorwa cy'Imana
business jambo business rero
mu cyongereza umuntu ashatse kumbwira ati mbiriza ndakubwire shara ibintu bikuraba bambwira mind your own business
mind your own business rero umva uvuze ko tubizanye muri sense propre wacumenga tuza kuvuga mu kirundi ngo ni wiyumvire igikorwa cyawe
ni just it's not your affair amba sama affaire yawe sinu dawe nyenera yu kurawa
sasa iyo ni sense figure ni kintu bita sense figure ngo turi muri sense propre business ntabwo ari gikorwa cyonyine harimo no redundancy of course harimo kudiringa dimwe sinzi rero ahubwo ko muri ko muradiringa muri gospel
bakuri twege ni gikogo turi muri sense y'igikogo ko bati
wacu yibale yacu ya papa wacu
cyamura ba ambassador beza nimwe mujejwe marketing muri church
aba ni twege tujejwe publicite y'iki gikorane yego
ah ni baba kene muri numwe gusaba gikorane niyo mpamvu baba barungitse tigenda muri
yego
so igikorane rero giteguye gute ari naco novuga mwaje kuvuga kwa nini sama haba hari byinshi no mu yindi sector haba muri secular music abana abastare hahiye je muziki yatanguye n'ukwenyegeza hijya no hino urumva ko namwe rino cimwavuze ati reka turi byaza umusaruro igikorane mugiye gukora giteguye gute neza na neza integoro yacu
murakoze igikorane tugiye gutegura nko twabivuze ni korane cy'abakenyezi n'abigeme ni gikorana aho tuzokwigira hamwe teme yacu yitwa infam selon le cœur de Dieu mu kirundi bivuga ngo
nibyo zanditse kuri ko dupira
ego mu kirundi bivuga ngo umugore cyangwa umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana Rero muri ico gikorane dufite intumbero yo kwigira hamwe ico Imana yiyumvira ku mukenyezi canke ku mwigeme.
Ego hazo hariho Dr. Pasteur Chantal inamahoro.
Dr. Pasteur Chantal.
Eh Dr. Pasteur.
No kwa kazi.
Ari sama titre ari mu mukenyezi bake mu gihugu bamaze gushikana titre ya PhD.
Ani yewe anyayo cyangwa nibimwe usanga kwitazira abaje gutereka cyane. Ni
byaci.
Yarayici.
Yo bawe kabisa.
Yizwa dufite n'umu psychotherapeute. Yitwa Nibaruta.
Umu psycho?
Psychotherapeute.
Irezera kwizera kuri Katolika. Ona we akora iki? Umuntu wa muntu mwene wabajejwe iki? Ndumva mu psychology ndumva mu na therapy ndimwe mu ganda
n'ibindi n'ibindi n'icyacyo n'ibyo kubana n'abantu.
Ah. Ndumva byare ni cingo n'imiryango kwa mugabo urumva we akaba yaranavyize. Nawe nyina zobahaga.
Nawe nyina zobahaga. Urumva nyene abantu bazoro nka ibintu bikiye biri equilibre.
Kubera iki rero mwahisemwa abakenyezi gusa mu gihe inyigisho menga mwe nizo n'abantu b'igitsina gabo barazikeneye.
Okay, murakoze. Kwe kitwahisemo abakenyezi gusa ni kubera ko
nabigeme ndimwe
nabigeme ego abakenyezi nabigeme. Ni kubera ko umuntu wese afite igicapo kanaka. Bivanyire nk'umubyeyi w'iryo shengero abafise novuga nti igicapo afite ibyayaga n'Imana. Rero afite igicapo abavuze ati set uyu kigihe nzotegura conference y'abakenyezi nabigeme. Cyangwa kumva muri we yotegura conference y'abigeme n'abakenyezi. Nuko aba ama conference y'abagabo n'abasore gusa. So rero ego nanye naho urategura. Rero muri kigihe tuko dutegura y'abakenyezi nabigeme. Hama kandi barayivuze mu gifaransa bavuze ngo society edique une femme qui éduque une nation. Since kono vuga wigishije cyangwa ureze umwigeme uba uri kurera ihanga ego donc igihugu cyose
bivuze yuko ihanga burya rigizwe n'umwigeme muri rusange
ariteke
umwigeme
ego
ariko kera rero muri bibiri naho usomye batubwira yuko nk'uguharugwa kwagenda kuba amarusasi maniki abagore n'abana bashyiramo barura abagabo gusa
wari umugore waharuguye igihugu cya mbere igihugu cya kabiri
uharuye umugore
ukumva ata mugore nta kugwira kuba
kugwira
oya byo abantu ntibogwira cyangwa ya kabisa so bizaba bimeze gute rero ku kijyanye no kwinjira kwinjira ni kubuntu
ego kwinjira ni kubuntu bizobera mu ishengero mishengero
indani
ego aho isengero isanzwe rikorera mu Cibitoke baragira 14 nimero 12 kwinjira ni kubuntu isaha 9
muriko murasigura ayo majambo yanditse kuri uko dupira twanyu nabumvise nk'abantu n'ubundi musange mubifisemo ubumenyi cyangwa mufisemo aka avango mubaye nk'abatera abantu amakenga gatoya umukenyezi afise mwavuze ngo umukenyezi afise umutima Imana
yishimira ahwanye n'umutima w'Imana
voilà umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana aho uwo kubwira ngo mudecrive gatoya ni umukenyezi ameze gute.
Okay, nibaze ko ndabivuze nibamejeje conference.
Oya, niba mwavuze ngo tera abantu amakenga.
Nibuze ko nawe nyanyegeje conference.
Umukenyezi akantu kamwe gusa basi. Umukenyezi
akantu. Nanjye ngusa ariko hari ko kundi mani
nyumva. Eh, ariko amwimvira ari akeneye kumenya azize muri conference. Nawe nyanyegeje conference.
Umwana abana bakimwe kwe.
Nawe nyanyegeje conference.
Ariko nibije nikizaba ari kimwe.
Ntacyo nubwo byari byinshi kisha kwari na kimwe gisigura byose rero bumva aho yo nanyegeje akabanga
kabisa ya muratubaniye je nashaka abantu bari abakenyezi bari kora ibintu byacu yumve ati bana bino bintu rero birateye amakenga ko numvisemo na kamwe reka zongende
kubi yago nyine aho nyine bacatira amakenga ati none nuwa mutima imana ifite kuri uwo mukenyezi bimeze gute aho rero nanyegejwe iryo banga ryo munsi
amenye ko adakwiye kubaho kwa byumvira umwanya ko byibutse abari ko baho ya
ariko nubundi abantu ni munjani igitero reka iyo titre yanyu tuyihebe ndababaza ikindi kintu duhere kuri wewe nk'umwana w'umukobwa na yahe mavalere canke ibintu ngendegwa ko bibiri ubona umwana w'umukobwa cane cane yamenye Imana yarakwiye kugendera ko muri societe y'uno munsi bivugwa yuko yatewe n'imyumvire y'umugwanizi.
Okay, ama valeur y'umukobwa cyangwa umwigeme yamenye Imana ngaha ari muri societe atwe kugenderako premierement agenda uko ariko kose nta twagwa n'ibitwaye abandi agendera yisunze ijambo ry'Imana rivuga abaho sendo y'ijambo ry'Imana rivuga ku bimwerekeye ivyo navyo rero ijambo ry'Imana riradutoza indero maze ko waramenye Imana ucugenda ucukurikiza ama principe nyine ayo nanyegeje mu ijambo ry'Imana hari ikintu usanga utavuga hari ikintu usanga udakora kwera ko hari urafise ikikugera eh so rero ama valeur no vuga nti y'umwigeme yamenye Imana ahagaze mu ijambo ry'Imana rivuga
yego okay ariko bigeme babakizwe no munsi rero ngo muragirizwa kantu kuko ba muri copinage umwaya munini ico naco burya ku rundi ruhande ngo nta nubwo cemewe nkubo usanga warinjye mu rukundo ukiri mu under 18
mba icyonye sino cinjiramo kuberako umuntu wese afite ingena bameze eh hejuru ko twese tuba tuzi imana no vuga nti iryo jambo ry'Imana ntitugizera cyo kimwe cyangwa ntidukora cyo kimwe kuberako tutagizera cyo kimwe eh rero je sino vuga ngo ntavyo nagize cyangwa sinabigize donc
ariko burageze kameme ndiko ndabona imyaka anto ka 18 mukanyarumvise nakantu ka sheri sinze ko ari byanyabyo cyangwa ni kwatuntu mu mwitano
bisanzwe okay boy ko harageze ni sawa
asanzwe umufise cyangwa urarindiri
bo nge nibanga ryanje
ku rundi ruhande ibintu bibiri uvuga ati umwana w'umwigeme yamenye Imana akwiye kugendera ko
kintu umwana w'umwigeme yamenye Imana akwiye kugendera ko icambere cyo nokugiriranira ubusabane hagati yiwe n'Imana kugirana ubusabane hagati yiwe n'Imana kare yavuze ngo lorsque tu éduques une femme tu éduques toute une nation urumva abarundi nabo barakunze kuvuga ngo umukenyezi ngo ni nkingi y'umuryango igihugu kikaba kigizwe n'imiryango urumva ni ukuvuga yuko ahanini ama generation agenda no vuga gute yo fira hatane cyane ama generation ari imbere yo fatane cyane bivuye ku mukobwa kuko niwe nimba bavuga ngo turinga Burundi bwejo canke la nation de demain et tout urumva no vuga kugira ukingire ejo wohera ku mwigeme
okay
kubera ko niwe azorera babana bazomuvamwo niwe azorera cha gihugu cedro nyene rero nta fason nimwe nziza yo kubaho iri hanze y'ijambo ry'Imana iri hanze kugana imisabanire hamwe n'Imana
wow nibaze ko baba babyumvise kabisa eh ntimwatubwiye izo bitareke zingana
18
tariki 18 kwa gatandatu nyene
takumundwiza kwa minda dimanche
nimutasha abantu babiri rero umwe atasha abantu babiri yumva afite ku mutima
okay tugemeje gutasha
niwa mbere nahije n'uri karanye aranyumviriza kandi ariko aranda
oya ni abantu bavuga amazina ati naka ndamutahira ntidushobora
kwandika ko batumira mu gikorane abakenyezi n'abigeme cyane
yatwa byo cyitwa ramuki
tangi ntasho ku muntu ku bantu babiri ufise ku mutima ubu muri uno mwana
yo sha ni benshi ufise ku mutima ugira unteranye n'abantu
ariko niyo mpamvu muravuze babiri gusa kandi urabwira ati mihanga nesho waye kuvuga
yo mana yanze
ujye kuri yenda rako ati ntashiramwe
ntufise okay aba bantu ni babiri mwaba numwe reka ndabagira umwe dan wofse ku mutima cyane no waduhaye unavuga nti waduhaye uruhusha ngo kuza kugira ikiganiro umubyeyi wacu pastor niyo ngabo Stanley na mama wacu Keranda Tracy hama kandi undi ni mama wanjye mzara ubujyo bw'umubiri ego niratwandi tutogipa
ndashaka gutasha n'ukuri umuntu wese wa mbere ndashaka gutasha numuntu yumva yuko yamaze gufata ingingo muri we yo kuza mu gikorane ingingo wese ni umukenyezi yamaze gufata ingingo yo kuza mu gikorane ndavutahita cyane rwose hanyuma ubundi nawe ngo basa nende ndatahije mu wanjye
ntabwo ko ariko mwibagiye ariko abakobwa iyo bagira imana ba papa babo bakaba bagihari ngo nibo bakunda cyane mwebwe sinzi
Baego
kumburi ndabaha batatu mwari guhava nabo nyene mubibuka
sitwa bavuga nti manifest macane
da pari utwa fuzi
yatagihari ukagira ubuno kaba wageze muri ya myaka navuze umugabo niwe kugira ngo aca kuri kiri
bo twere
nta ni turahashika nari bishabigenda
So ni atari na bakunze cyane nishimiye kubana namwe yaba ndi umukobwa noje ariko nzorungika mushiki wanje. Mutamukirize abantu muri ni GFB.
GFB.
GFB. Kwa stanere. kwa mtia mazitane rei. Danatashu mwini ilikuwa producer Joko na wenyele ni hasenga manu wa Rubik. Bae mpivo
sinu ya hasenga
mwini wacho. So mwakoze kuzenda bifurizi bifedizi.
Mwakoze chane, turawashimi ukona mwatu kwa akirie. Ni iteka kuri twebwe n'ukuri Imana dushinze kubahezagira mwagize neza kutwakira
kabisa
yego